Please, ndagukunda kweli.
Kayashu. Akayashu mbesiri. Akayashu. Uno muso nturara.
Eh.
Nturara ha.
Chanziru rukundo. Njoo kwanza ndakubwire icaranga ha. Njoo kwanza ndakubwire icaranga ha.
Bajya rurabona umukozi aja kuresha.
Nibeshi baresha. Aba na baba boss. Nchane ndakuririmbi.
Eh.
Nye ndakuririmbi. Eka kwanza njimbe fuka.
Aha. Ire ni show irabaye rero show ya vrai.
Ingingo niyo yatumye cewe mpindura imvugo akubwira ko nkukunda tarukingo rukundo uhutse imbyiro tabo twakunze agati mariko badukira tujajuro mu isomero ishwe bawe iwawe ntibika
sho
ndi seri
ndize singa bya munsi kubonda kuniga
nubona kuna nafuka
ndese haguruka cyangwa haguruka Osa bija byombo. Awagiye kwiyandika ngo kugiraga jewe.
Afite aga surprise ashaka kumuha.
Kandi uramukunda bya seri?
Eh bya seri ndamukunda.
Ishimawe.
Iwawe ntibikawe. Kusika mukiko. Mufikira amasi.
Banda yashatwe iririmbire he?
Iwa kwa mukeba. Ayibambiwe. Nanje sinzosiba. Yo.
Kukoda
Udodobesa
we
huawe mutima
ugirindero
stem I love you mufukira maso ndafite surprise
yiwe
yiwe nyese
basi surprise tuyanke twayemeye
jewe ni simwe banze ndekure
manara gatama boko basi ega yego ko biri kose jewe ni wonjaniranye kandi umuhe surprise uvuka myirasta eh foke mama
jende baze yukuno munsi habaye
iyo kado ukayanku yamuyimpa je wumvise uyankucu yima
ndayigutera mu maso
ukobaza nimba bishobora kuyintera mu maso y'intere
surprise
STV every story matters
nkuko mubizi no musi nta byinshi ndi kumwe n'umusara komeye cyane honyura kwanza nga ni sawa
eh fresh
bakwita gute
banta Eric
eh Eric bisiguri
Eric mu majambo make
mu kirundi Eric ni gute
eh mu kirundi habye kirundi uri kurambatsa
sindaza kajwi
sindabizi neza
niwe wandondeye kureke wandondeye
harantu
nashaka kwanza hari akamiri kurabe bien
nashaka tujyane kuri wa mudemo
wahe na usika ufise mudemo
baba ndi baba
tuvuge cyane reka kuyi wa uruvuga uko
oya aba mu banki twa musi umwe na chunguri
ugiye kane ugucunguri
oya
ubona ujanywe ni
janywe n'urukundo
ya
n'urukundo
urukundo rugiziki rugiziki
ndamukunda je ngiye kumubwira ko
nda wahe muri bajye babiri
ujya mukuru
Ya mukuru ugire kubwira ko mukunda kandi mubana mu nzimwe
ashaka nyene umperekeze tujane
tujane ukora umuti urya munsi kwanza wabyakiriye guti byakubaye ko kwanza je warambonye nabe
oya
ariko ndi mu bantu batumye kubitwa
ashuri muri bo pe
ariko bwa mbere witwa Yurike none bazi kuri nka petit frère none tubanye neza none
fresh
ibintu bitatu nkundirana ivya
Eh
ibintu bitatu wo nkundira mu minsi yose tubanye n'ivya
ndakugukundira ubwitonzi ufise n'umutima
n'umutima gara twese dufise imitima umutima
gara imitima
je umutima rero meze
umuntu afise umutima mubi n'uwo ndafise umutima nyene mwiza
je afise mubi
oya ufise umutima mwiza
urasubiramo neza ibintu bitatu nkundira ubivuga ati je ndagukundira iki niki niki n'ese bisanzwe
uri umuntu witonze
Ah, macho ni kimwe cya kabiri.
Cya kabiri. Urafasha.
Cya gatatu.
Urakamburuka.
Urakoze cyane. Rero, nimba uri kuvuga uje umigumira uko, uraza gutera imitoma ku iduke.
Oh, imitoma ndatera ashitse ku mukobwa.
I love you. Byawe ni byuko
Namavuga ashira hasi.
Nenda kubaza. Uvugishe kuri ariko. Biramaze gushika gakubita muyambira ugakubura.
Muyambira.
Biramaze kugushikira mu mateka yawe.
Kanga. Akabiri.
Ubu rero urabizi bien ni ingere kubita urabizi.
Kubita mo ya mbiri ndabizi buke buke.
Buke buke.
Reka nta muhingo wabyo.
Ariko natahura kugeze gutera inda wewe.
Eh.
None uzoraraba ubireke rero ntuzohave ugira.
Kandi shaka nyene umwana.
Shaka umwana. Ugera mu rondo ugira akuvyarira kana.
Oya. Cyose birimo.
Ubona mwoshikahe nkuba kwemerera ujya mu DM mwoshikahe yo.
Shikakure.
Nuri uri yicize kwaza kukwemerera.
Aya je ndabiza ranyemera.
Kandi wa urawambara marori.
Oya ndambaye kubera awe nyene.
N'umuzumva wabaye akisdan. Aba yakisdan n'umuzi.
Sino mwigereka akisdan ararenze.
Wowe nawe uri wewe ariko uvuga ati je ku mitoma ndamutera.
Ndamutera imitoma. Imwirenze.
Wayiteguye bien. None hasi urazi ko je nakunda ibintu byo gufyira.
Oya singuta hasi kwera.
Daboro rero kwanza umbabarire ikintu kimwe abo bakunzi ba TV murazi yuko uje ni nka petit frère wanje narguteje abantu sivyo
unje munsi nari fisi shabu
wari wanshavuri
byaraheze
ariko
oya byaraheze
nari namusabye ikigongo turi babiri ijambere ambabarire kubona naramuteje abantu ariko ni intumbero yo kwigishana kandi urabona ko bakoze amakosa ariko ari manuro naguhaye nizere kutuzigende
sha ndazigende sinzo subiye
nyuma yahajya rero twaramuhanuye turamwereka ingene bikwiye kugenda nabakobwa twarabahanuye turabereka yuko badakwiye kumufata fo bamwimye ivyabo bamwima ariko ntibamufate fo hama kandi hariho ijambo twakoresheje rero mu kuvuga ngo kagakozi bijya ibintu urazi ko atari byiza me urazi nyene ko atanzigo yari iremwe sirikare na je ndi mu wabigize kuri kijya kintu rero kuri kijya kintu jiwe navuze kuri rya jambo siguyanje nitungana narijya jambo kandi rero banzu nyumve fresh nshaka umbabarire kwa narakwiserijya zina ntunzi none tubaye ntunzi yuko je ibintu biri bintu nka bijya nabikorera
je ndakubabariye gusa nange ndasaba ikigongo ko batabwiye nange ndabashimira ko batabwiye boss
uhembwa amahera ngaye ku kwezi
yari 25 baca banyungira 5000 cha batrane
trane mu kirundi trane nanga
30
baguhema 30 y'abarundi Umva 10 30 wambabariye ariko kwera narakwiserije
nje nakubabariye kwera
ariko ndakwise umukozi ntacho bitwara
oya nta nakimwe
ariko gakozi nyene urumva ko bibishye
na kantu gato yagaciriritse
kwa rero atamuntu numwe aciriritse kwise ubuhembwe 30 ubuhembwe itariki zinga
itariki ironef
umusti turi itariki 18 mena
Kwanza ronefu zararenze kera
ndagucore
ncore ntabukoze
umva rero ntucuge ntucuja kuyahonga
ayose
yinda yera gufyura amaso
ndandayiharuri
siuhembwa kukwezi no siuhembwa ntore siuhembwa kukwezi
mpembwanye
ntiganura ntarabagwawe yindira ndabugira icyo yakora n'uri yakozi kuyatwaye
mbari
iga yasigwawe ni gwane ngakwa harura neza
ni 30
Si uhembwa kukwezi none?
Na nyene.
Kubera yuko jewe akajambo kamwe gusa kamponyotse. Ndakwita agakozi. Atari ko meze kandi ntabikunda. Na jewe ubinyise byo mbabaza canke ndumva ko harimo kugayana kandi urazi ko je ntagayana. Vugisha ukuri ukunze je ndagayana none.
Ya ntugayana kwe.
Ne kubika ntarakubwira ubike.
Reka wayamayino ntiyashitse mu ntoki.
Nta kibazo. Rero je nayo ndagusororeye. Umva naharu ingene umuhembwa kukwezi kandi rero ushobora kuremwa ibintu bisa neza ntuzujura kurumwa vya bintu gumunwa vya biboro vya hari
bijya narabihebye
abantu bava bibaza ngo nurumoga n'inzoga ya sinzoga ni ibintu bita impeke niko bavyita
zijya narazihebye nazisikiye abana
wakuze
ubundi musore
gumbureshe rero umukobwa wa bose rero ayo mahera ntabwo ndagize ndagusororeye nkuko urabizi ibindi ntavuze je na urabizi ariko ayo ndagusororeye kuko byashitse gusa je ndakwita rijya zina
ngagakoti
agakoti tuvyonye kandi umbabarire rero ngira neza ariko umbabariye
nakubabariye kwere
wambabariye
gusa ngongereye kubwira abantu ngagakoti nawe urabyumva ko riciriritse
honyura rero tugende rego mitomo Uri tayari je simvuga je ngiye kujya show
ndamutera imitoma
kwe okay tuhindure rero umuti umuti yo gusabana ibigongwe zaheze uri yasiye ko dukora umuti ntaba hari
ni hari yanyu
tugende dukora umuti
hoga
uko tayari
ndi tayari
last apana ya mitoma ya hari ya mubitoki tera imitoma ya vre
ubundi mu gisagara
uri mu gisagara uburumva
ubu ndarenze
Twagi ega nguri yarasohotse uramubona Twagi rero ega niwe uje imbere we ntugiye gutera imitoma none Pig fizzo.
I was telling you about soccer.
Well, I'm trying to get so hot.
Pig fizzo. STV, every story matters.